It's been such a long time since we last had our service in person. We hoped, but as days became months, it seemed things were just going to worsen. But there's news. We looked forward to this day since the first service was cancelled on September 13th. Our doors will swing wide and our worship will then be in person. We're coming back, we're filled with glee. We'll see all our beloved family. We're coming back, but don't forget, things won't be the same just quite yet. Wear your mask, wash your hands. We'll be there with you through it all. And with work and all your help, we will be back to worship in person from here on out. Da 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 da. Children's programs and no two people per bathroom, but we've got plenty of bathrooms with people stationed in bathrooms. No, it's not weird, just use the bathroom and also eat before. We're coming back, we're so happy. We'll see all our beloved family. We're coming back, but don't forget, things won't be the same just quite yet. Wear your mask, wash your hands. We'll be there with you through it all. And with work and all your help, we will be back to worship person from here on out. Da 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 da